umukunzi wa Brazil journalist uno munsi rero nkuko mumenyereye muri cha kiganiro duhana umwanya cyangwa duhana ivyiyumviro twabazaniye umwe mu baririmbyi bafise indirimbo cyane ngaha yahitinze bana numwe mu baririmbyi basanzwe babikora bigashimwa ngaha yitwa Nikijaroy karimo ubwami bwamenya n'ibimedi
sana
uno munsi rero tukatwa kwakiriye ngaha kugira ngo utubwire ku maproje yawe ari mu bubiko n'ayandi yimirije kuza donc nicyo twakuzaniye Nikijaroy ariko mu kwintroducing ayo banza kidondora mu majambo make Nikijaroy ninde nuwahehe bo basi yourself introduction
je ni musanga mazina Nikijaroy so aho mba ni Bujumbura nyanyere muhira yego nta bindi sanga ndi muririmbyi nk'abandi ndakora music gusa nini nyesanye nkora ku ruhande byinshi bitandukanye mugabo hanini byo mugati muri muzagusanga ni music
apare ivyo mbe Nikijaroy yo bari munyeshure cyangwa yo bayara yarangije
Nikijaroy ni munyeshure
yiga hehe mu wakangahe ibi
so je niga igitega muri SPG
ni SPG mu majambo make
ni ndi ni stipa medical do gitega so ibyo niga ni ntoze ni anesthesia cyane maso je misanga ndi je suye na anesthesist
umu anesthesist mtamo wende umva ni sabo wiga mu wakanga
so nakuze ndahetsa so sana uhejeje
mbe hajya biga imyaka ingahe
itatu
nawe warayanyarukije kabisa ni sawa ngenzi ego hama we Nikijaroy yitwa mumenyeye ku ndirimbo yitwa My Party iyo ndirimbo ni indirimbo kuri ubu tugeze ubu yugeze ku bantu bagera ku 2008 bayiraba vy'amaviews no munsi rero twashatsa duha umuco mu majambo make ya ndirimbo irimo ubutumwa nyabaki
My Party ubutumwa burimo usanga ijya ni indirimbo hanini navuga ati niyo kwinezereza ubutumwa burimo nuko ubuzima ari bugufi tu mu gihe umuntu agishoboye kunezerwa ku by'Imana iba yamuhaye uranezerwa nta kibazo
bana uravuze ati ubuzima ni bugufi Imana yaguhaye urashobora kunezerwa ku enjoy it's fine kweri bo hama Nikijaroy imbere y'iyo My Party hari indirimbo nyimba yitwa Gonado
Gonado
mtao warate none Gonado mu majambo make bisiguri
so Gonado ni abbreviation ya I'm going to do indirimbo inkuru ivuga ati I'm gonna do so ariko kugira ngo indirimbo izina ryorohe no kuvugika uvuga ni nka abbreviation twagira ati Gonado kugira ngo cyorohe kugira iki kuvugika mugabo gifite insiguro ya I'm going to do I'm gonna do
nawe ni sawa kwe none tugerageje kuraba indirimbo My Party ni indirimbo ifise amasana amameze neza ibintu byose ari sawa byayo tugerageje kuraba ijya indirimbo yo baya gutwaye uburyo bungana gute kugira ngo ishobore kubuka imeze uno munsi
ijya ashobora kuba nkora nk'imiliyoni zitatu byose hamwe no kuvuga bwa ngo ishike ubahigeze ijya maze gutwara nk'imiliyoni zitatu
mtamu ni sawa kweri none ko nabonye umenga yari indirimbo ifise vibe ikwiye kuko yari indirimbo harimo abantu benshi bajejwe kuyipromotinga nabona bo usanzwe ufise management
so management je mwisanzwe management yiwanje ni girlfriend wanje fakati ngo ndase ngo entertainment ngo horeramwo
oya
ni je mbaje nka giti cyo wanje manager wanje ni girlfriend nye turakorana ka supporting as tu yego
mtamu wowe ndumva caravuye mu induru kweri yego bo ijya n'indirimbo yavugijwe ku radio yose nigeze kubona no mu DJ wo muri Kenya w'umugenzi ariko arayikina mu kabare ndavuga ati indirimbo kabisa yabaye vibe na yari yabaye virisi mu banyagihugu hose mbere si mu Burundi gusa kuko no wundi mu DJ wo muri South Africa nawe ne nabonye ariko arayivuza mu kabare yasanzwe avugirizamo hariya mu gisagara cha Johannesburg none nkaba bose kugira ibashikire bo barabigizemo uruhara cyangwa ni kwa kundi umuntu yumva ibikorwa by'umuntu agaca bikunda gushikaho aguma yirepeta ku bwinshi
yes bo no kuvuga mwana mwagiye murabona babayivuza mu bihugu bitandukanye so hariho abagiye barayibona ku kuri YouTube hama bakanezega no kubona impano nshasha ije mu ngobo karagira n'iki kugwa kemeza akavuga bati ifo ko do supporting umpeti yego je hariho nk'abanyarwanda baza barangandikira akambwira ati man ti wevuga ati kuhaje kurimba neza nkabana ni umuntu ntanazi wanashima nkasanga nka comment kuri YouTube ngo nkabana ko iyo ntuze wana cyane w'umuntu nuze mu dondoro wiwe nkabana yuko atari mu Burundi iyo nagenda abona vema gusa benshi kesha akunda kubara barundi baba bakuriye nko hanze mugabo bara basi bakunda umuziki w'u Burundi
Yeah, na wendo mvani sawa kwe noni ma, nahura mbo na jekira nara kumenya nahura mbo na mutipe wa mugenzi itwa DJ Sorait avugiri zigitega muri na kawale waki itwa nobu haliho afisha ya rahejije kundungikira mbigira yuko azo afisa kawale hali avugiri zamu apale yuka sanzuko vuzano kuri radio ya hali ya kwa gasa ape haliho akawala sanzuko vugiri zamu niwe ya tangwe kukumbigira mmajambo makuja mutipe DJ Sorait mufutani mugenzi nyabaki.
Yeah, DJ Sorait no mujama sanswe turi kumenye twahuriye muri entertainment ya music no mu DJ ara promoting muziki nanye nkandi muri imvi ya gu promoting muziki wanje yaba no kuba abagenzi kudusangiye twese imirimo duhuriramwo ko hari umuze nkintu amakonsera mwangu twakorana na DJ Sorait eh rumva mu nyuma twisanga rero turabajama nyere bisange tu eh muko nawe sanga urumuja n'undi mu promoter bisanzwe. Yeah, that is why it
is. It is what it is. Bo Evan je ndumva wowe bo hajya icyambere mu buzima yishimishije no kugira abagenzi ugiye ufise abagenzi nta kidakunda byose tubikesha abagenzi ufise abagenzi niwe watuma ibikorwa bya bigera kure hashoboka ama rero ni kijaroye wowe usanzwe uvuka ngahe Bujumbura cyangwa nawe uri umutoka mbari nka twewe
je mvuka ngahe Bujumbura hanyine mu Gihosha.
Ngangene mu Gihosha. Na we ndumvuri ash urumwana wo mu gitimbwenze ni sawa kweri niho wagiye kwiga ibintu bikaze yego ibintu bijanye n'ama vya sante ndabitinya sana ama niki jaroi ikindi kintu rero dushaka kumenya waraduhaye indirimbo Gonado uduhindirimbo My Pare ubu naho indirimbo yimirije ni yihe izo sohoka ryari vyifashe gute
bo uwe ndirimbo yimirije indirimbo bita Kambale Kambale. Kambale.
If you have any.
Yeah, you just obey it. Abari bintu uvuye umuntu muri gende byo ntifa kumenyekana uko nyene
oya
abanza akabisigura urwanzu kibaza kwanisha se kugira
ntacho bira abakunzi ba media n'abakunzi ba nikijaro n'abakunzi ba breze journalist
yambo
bari tebuwe
so ndukuvuga Kambale ni ndimbo y'piano ndimbo ifite vibe ndavuga ati nifuse ni vibe y'abarundi muri make kandi hageza abarundi mu bisanzwe yo ndayise Kambale ona ndavuga ati ikambare mwese murayizi kambare mu mazi none basi ni mu mazi ibisa nkiri muri muri liberte yayo urayibona
none Kambale ni
ya Kambare musangwe ni urufi
eh
igenye nyene Kambare usanzwe nzi
nayo nzi nokuri bashe ni yo term sera premier
kwa ubu kibuje umuntu tazi Kambare urayizi
uvuga ye kamemeje mvuka hariya mu ntara ya
ah okay ndoma so ikambare ntuze ni ifi yani ifi kwa ni kuvuga rero kuvuga ati ifi kugifi yoga mu mazi haro liberte ibifise yisangije
yeah
so rero nimusengiye ndirimbo yuwanje nanje ni ndirimbo besho zoyibona n'amajambo arimo deja urumva ko ni liberte y'abarundi ahanini ndiko ndahayagiza ego uyuko kugira umuntu ashobora kwidegenja kugira Kambare igidegenja mu mazi yuko n'abarundi rero ariko bagiza kwidegenja muri life yawo
Kambare. Ashio ni meditation is on first philosophy wala. Ukwivyo amaterme bena yo niyo leta badukeneye.
Yes, yes.
Bo hamare ukuvyerekeye iyo ndirimbo izosohoka imeze gute amasanamu cyangwa audio bimeze gute.
Ya no kuvuga iyo ndirimbo no kuvuga hariho umugambi wo kwisohora ari video no umugambi wo kwisohora ari animation hoze cartoon. Ona hoze ya cartoon animation niyo dushaka kuzotangura gushira hanze kuba video tuzoyigira apre mugabo atangwa intuze animation ya cartoon yes
yemtam we ndumva wateguye kweri witeguye bona twe turi ngahamani kugira dushikikira ibikorwa byo mu Burundi ibikorwa by'imva bwenge nk'ivyo nivyo tuba dukeneye hama rero niki jaroyi wavuze ko usanzwe ufasha abana mwene wanyu ari wagufasha kugira no nk'ubu hamwe hotse umuntu akakubwira ati genshi akakubera manager w'ikintu wumva uko wumva byogenda kugira mugirane amasezerano byo bagute
bono kuvuga haje umuntu ati aremana ati manager ku masezerano kuvuga nubanza kwanza nkumva condition kwanza nabo shaka gukorera ko nande nkambwiza izo nkene gukorera ko hanyuma tugafundika ikintu cyumvikana ikintu cyo gukora mu kumvikana ntashobora kwanka umuntu aje ashaka ko bokwa ni ikintu cyunguka. Yes, uwoza twavugana tubona ko ari ibintu twese byo tuzanira inyungu nta kiyazo twakora tugakora management n'ibintu bisanzwe na kimwe
urumva ni ganyaganya.
Yes
mutama we ni sawa ama rero watubwiye yuko ufise indirimbo yitwa Kambare iyo ndirimbo izosohoka ryari?
So iyo ndirimbo no kuvuga neza ko itariki itariki ntamenyekana neza, ariko mu buryo dutegekanya hopitali andesomene uvuga rifata nko umuntu imwe, ariko indwi imwe ikamara kurenga neza yuko yikurikira ari tik tak.
Donc c'est la fête d'août mu kwezi ya eba
make uti yashora uti zohera indimbo yamaze kuja hanze ndavyibaze.
Ya na barundi mwese rero mukundi ibikorwa vya Nikijaroye mwe murayitega mwe murayitegurira kukurumva n'ibintu bizoba bikomeye cyane. Bo mwe muravyitegurira rero kugira ngo mukunzi wanyu Nikijaroye akantu muririmbyi wanyu azoza sanga ibintu mwavyitegurire fresh. Donc murashobora kuja no kumbuga ze mukamuragira sabone kugira ngo musange ibikorwa azozana azosange mwiteguye. Donc ahasanzwe hafise n'indi ndirimbo yitwa My Pare, ni ndirimbo nakunze sana sana kuko ni ya ndirimbo uri kurayumva utosinzira, ni ndirimbo ibana yoho no kugira ubuzima muta. Ego bo hama Nikijaroye mu buzima busanzwe wewe ukunda gufungurira
ufungura? Sana muntu akankinyama
umubiri w'igitungwa abarundi murakunda gapfa ko urumva kaboneka marasa sesetse mwese niko
ati oni umuntu yaka rubaka umubiri abakeneye akantu kamugira neza hagoje mpamva naho rubona bavuga ngo ntibagi inyama gasha
barabiriho bavuga nta nyama bayi
arya n'ikibazo kweri inyama niyo ya mbere
basi naco bacha bagi biharage kugira bisubirira inyama mu mubiri
ndako ibiharage urumva haravuga ngo ngo ni proteine ngo ni proteine ari kurumva inyama ibiri mu maraso. Ajama sana ya wengine pote ni mani honda kia.
Dawarundi mara kunda kapa kwa.
Boni mana yeye duhai wengine tu gawuri. Yego.
Ya hamarero Nikijaroye mmo sini wetu likumenga. Turasha karero abakunzi ba wena abakunzi ba menya nivi media. Ugiri kinu bashikirije like bagira kano baguma bibukira kuri Nikijaroye ubanze ubahe na kapera kame. Ega waribaza ngo twavyibagiye nta kapera twibagiye.
Ya ndo kuvuga abakunzi ba biwanje ba Nikijaroye n'abakunzi ba menya media.
Menya nibi media cyangwa breze journalist.
Menya nibi media.
Ya.
So ndo kuvuga akantu basigira bo akato muri inde guma ari muri modu yiwe nyene yabakakapera ndashobora kukabaha n'intu bisanzwe ndo nayo bakiyakirira ka vibe.
Ya
n'intu bisanzwe.
Kibagire ko.
So nakuvuga ndagende akapera ngire ndirimbo yose shaka
banzu bagire My Pare kame
My Pare. Ya so minika toto kapa mjini
ya
napunja tese nikiwa makini selekele ma selekele
ya
ni mahala bela vibe minina wusa pole pole
ya
napunja tese file file
ya. None
so yitwa kuri wotye be
none uko ngaho ndiko ndumva mu majambo ntashoboye gutahura ivyo bintu bisi ni icyongereza gusa ni gifaransa ni
so harimo arimo igiswahili akagwe ni kirundi. Yes
mutaha vya inesichorosh
ya ifo turi muri yase ifo kuvanya ndimi zose turi muri yase urabitsi
ndabizi kamera donc ndashaka rudu kubitira kandi ga freestyle rero
kandi
kwindi ndirimbi yaliyo yose naho yo bari gonado cyankwe iya indi wa mbyembe ni gute
kambale
kambale iyo terme kubera ari ya premiere fonda yumvise urya yanyobeye niyo mpamvu ndashaka ro baha ya kapera muri izo ndirimbi yaliyo yose.
Yes abanika abadada kama kambale waba papa aba mama tucheze tulale tuse kumi Mr. Gonad amaso kama kisalona cheza kama na bonti kamala ukitaka nakupa mapa awaliche.
Yes muta ya ndirimbo izo ari vibe ko izo ari vibe muta ya ndumva si ibintu byoroshe bo mani kuraje kuraje kuko urashoboye je ndumva bo erega mani dukeneye support. Tukeneye support abantu mwese muri ko mukurikirana kino kiganiro. Kameme ntiyagende umuntu agenda atagiye kuri YouTube yandike Nikijaroye murahitamo ni ndirimbo ziwe mugende mwe murakora na sabone kugira ngo wavyumvise wavyumvise murashaka ko abahaka nimero karimikashi tugashireko babwire ukeneye ya karimikashi kiwawe.
So rimikashi wanje ni 68 7663 916 ya ukeneye kushigikira bo no ukeneye gushigikira umuziki w'Uburundi kona na jende mu Burundi nawe kibigihumbi ndacyakiye bariko baravyumva
turavyumva niki cyaro uyu muntu atanze nimero ya Rimikashi atangana na n'izina riba ryanditse ku izina bazosanga ryanditse ko ni
izina ariko itanga ishaka arasa ni keze
eh kandi ayo niyo mazina usanzwe witwa
yego amazina bavye banyise bampaye kweri
none wise niki cyaro
Nick Jaro, boni Jaro musangura bona boni ki urumva kiva kiri muri ni kezi ni musangura n'ubundi ni yani kezi nyene
ya
ya hama Jaro jatwe harimo jango jango twese turazi icyo gisigura la nature hama hoy musangwe ni king majamu make anako ni synonym ya king rero kuvuga mu seminari jaho nize
eh
yizi nabantu bari bantazire ngo ni do king rero mu nyuma baravura bangita ngo ni deroy rero umva yo umva deroy cyasanga gira amazi umva n'iryo nahawe nabafana
ya
eh umva rero nge mfata igi wanje nkatanga n'iryo bafana bampaye naciye ntora Nick Jaro impamvu rero nitwa Nick Jaro ariryo bampagara
ah erega ubwa mbere nkitangura kukubona nkumva n'ukuntu uvuga naho rangira ngo numutipe dutunze hari ingo zitwa master land akabasanzwe ari nawe boss wa master music ngaho iyo mukaming
so ya bo ivyo onye hariho bisha kuvuga ko usanga ya abantu usanga imbari imvugo ati umeze nka naka gusa ibintu bisanzwe abantu bashobora gusanga ikintu usanga bashye bahuriza ko bashobora gusa
ya
ubwo navyo ni bisanzwe eko
bo ivyo bintu rero je nagumye nimvira umuntu ntacho bapfana na master end ariko nza gusanga master end ni munyengo zihariya nawe uvuga ko urumutoto town
ya waje master end duhuriya muziki gusa duhuriya muziki gusa
iba naho ni sawa hama Nick Jaro ngaha mu Burundi harabaririmbyi benshi bazi kuririmba kabisa umuntu gwe ubona yuko uyinspira ko canke ubona ko ibintu bikaguhimbara ninde
ya waje no kuvuga je ona inspira so yiwanje je ndasoko no muri je nkora tatomoye ya gusa muziki wa Burundi je umustare je indimbo ze kizihunda kuneza ni big fire yas ni legend nta wundi
ba eh wa mtipe muri band boy
almutamuzi fire yas
oya naho utobumwemera basi ubumuzi cyo kiraza
uvu turabona harano fusanga twa ibyo yakoze naho utobumwemera vema ubumuzi ya ubumuzi kweri
eh nice ni sawa kweri hamani kicaloyi ikindi nacyo wewe dufate nk'ubu wambiye ko wize muri interna imico y'abantu bo muri interna nawe bo muri externa wewe wabitandukanya gute kunzi yatari cyo kimwe
oya ntibisa kweri aya muri interna umuntu ahigira ibintu byinshi hajya muza muza gusangwe naho umva uzaba guhanze ngo muri interna ishura gusa aya muri interna basanga bari mwishure nyine yaba ibyo ubuzima n'ibyo mwishure byose byose byegera rimwe biragucanga yes yokwe
ibana aho ni sawa kwe hamanika cyaroshye cyende umva yuko hari akantu kakajambo kagasonika rugyoshikiriza abakunzi bawe n'abakunzi bamenya n'ibi media n'abakunzi ba Brazil journalist kenshi bakunda kuvuga ngo ijambo rya nyuma ni ryo ugiye gupfa
yes
donc rewe tushaka uvuge agasonika rugi
agasonika rugi kiundi kiragoye
donc ni nka synonyme yako kajambo hari mu filozofe yitwa Karl Marx niwe yavuze yuko ngo ntituzosubire kuvuga iryo jambo ryo kuvuga ngo umuntu ngo bo icyo ngo vuga kajambo kanyuma ivyo bavuga yuko ari amajambo abapfu bavuga donc rero we tukubwira uvuge agasunika rugi kuri wewe
bo no kuvuga icyo nubwira abakunzi wanje n'abakunzi bamenya ni media ya nuko mukomeza kunshigikira yakomeza kunshigikira kubikorwa byanje bimaze kubanezera yaba ibyo biteze biriko biraza byose kindazi ni kuvuga ibiri nyuma byo kuvuga bisumba n'ibyo mu buzi byo bamaze kubona kandazi ukomeza kiwanye ntizobata hasi
cyo
gusa support zive nyinshi bashigikire nanyuma ndenda bahi ibintu bimeze neza nyitubandanye twubaka umuziki wa Burundi kandi nta kibuza tuzogera kuri
ibantu bavuze akantu keza ati babandanye bagusupportinga ntuzigera batahasi oya kameme ntiwirigera kubitaswata mu muziki yawe yose maze kumva oya kameme TISM kandi kuraje urazi kuririmba abantu mwese mwumva mushaka kuronka muziki wa Mr. Gonado nikakunda kwiyita ngo ni Mr. Gonado muraho mugende kuri YouTube channel ya Nick Jaro mukore subscribe kugira ngo muri tegurira umuziki we mushasha murumva yuko agiye kubazana ibintu bitagase sana ego hamanika cyaro ndagushimira
asante sana arakoze gose kuba twashoboye kwicana tukatera inkuru tukayaga Yesu ni byiza.
Ya merci beaucoup wakoze kwitabira ikiganiro ngahaca kuri menya ni media cyari ikiganiro duhana umwanya cyangwa twungurana ivyiyumviro no munsi rero tukaba twari kumwe na Nick Jaroy ngira ngo mwamubonye ngaha n'umuntu oya gusura sho akwasezera kuri akapera kame
erega ama afro yawe ya ahubwo urabona ahubwo ikintu basezera ko ifoko barundi dukeburana ya je wago ahubwo ikintu basezera ko nuko n'ijambo no batekerera kya nyoro kuvuga nyereye meze ona mu muziki w'urundi benshi yarapetiye usanga muziki gina rahagarika kwera gusa kubura yaba bashigikira ugasanga umupetera afise impano mu gusanga muziki rahagarika kandi yarabishoboye so nuko uvuga icyo nubwira abarundi nibaraye bashobora gushigikira abana bafise impano zitandukanye kuko ngenda ngegeje kuraba hari abana bafise impano nyinshi zagiye zirazima kwera muziki rega natwe urumva twadukeneye support twatuzikeneye no kuvuga bamenye yuko badashobora basi kudushigikira natwe umuziki w'urundi naho zoshika kandi amenye ko muziki w'urundi nubashika kure yaba twebwe yaba n'abarundi bose twese nizina mu makungu tuko twandika mu makungu twese so rero niba kwa maboko mu mpuzu bahindure vrema baraye abarimbyi bari ko batakana ni benshi sana ifoko abantu bakunda umuziki w'urundi bakawushigikira bakawukunda natwe abaringi turinga kugira ngo dukore mugabo mu gihe atabantu bahari natusanga badukurikirana bakunda umuziki w'urundi rega natusanga integeze ko ziyasubira inyuma ariko mu gihe dufite abantu usanga bita muziki w'u Burundi uzosanga mbere na za mpano zizanyegeye zose zigiye habona usanga muziki w'u Burundi tiktok ugize abantu bashyira televiteze yes
yeah now it's fine kweli yagerageje kubakebura arababwira ijambo yuko buri muntu wese afite icyo asumbije abandi agerageze kameme agire icyo afashije mu muziki w'u Burundi kuko murumva yuko atari cyoroshye bagenze yego kandi nta muntu numwe yo kugera ishobozi ibintu ntikigera kibaho niyo mpamvu rero bisaba yuko mugira icyo mufashije kugira ngo muziki w'u Burundi ugira hushitse twebwe rero no munsi twari ngaha kugira ngo tubayagire byinshi ku byerekeye by'umuziki w'u Burundi na industry ya plus 257 muri rusangi ariko gusa nkuko bigerageje kuba mwumvise bitari bike kuri Nick Jaroy yego nibaze yuko abantu bamukunze tuzongera kumubagarukiranira mu kindi kiganiro ariko gusa no munsi reke ikiganiro cyo no munsi tugisubikire ngaha Nick Jaroy ugize neza kuva yuva ugashobora kwishika ngaha mu bwami bwa menya ni media kugira ngo uduhe ikiganiro kimeze neza ndibaza yuko no hanyuma tugukeneye uzosubira kutwitaba
yego nta kibazo ndahari nzo witaba
ya Evan merci beaucoup kandi turagushimiye mwese stay tuned kuri Breeze official wagwa ya